Kuva ku munsi wa gatandatu niho ibintu byonyuka aho gushika uno munsi atagitoro carangwa mu makomine yose ageze intara ya Cibitoke aho kibonetse kuri magendo nko muri komine Rugombo icupa ry'ilitiro n'inusu rikugwa amafaranga ibihumbi mirongo ibiri nayo muri komine Bugande ilitiro n'inusu rikagugwa ibihumbi mirongo ibiri na bibiri ivyo rero bikaba byatumye itike ryo kwiyunguruza riduga bidasanzwe aho kuva mu ntara ya Cibitoke uji Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bahora bari ibihumbi indwi ariko ubu bariha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu gushika ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri nk'uko uyu munyagihugu abivuga
habaye ikintu kidatahuritse kabisa ubu kuva mu Cibitoke uji Bujumbura ku iprobox ibihumbi mirongo ibiri kwihiyasi n'ibihumbi cumi na bitanu ubu rero twebwe abanyagihugu twabuze dukira nayo tumira nta muntu akiva muhira ahantu twagendera igihumbi ubu sigari bitanu bine urumva n'ibara n'ibara ibintu by'igitoro mu Burundi byayoberanye kabisa
hakaba rero hari haheze iminsi ngo n'ico gitoro kigize ngo kiraboneka kigabangana abategetsi bari mu mugambwe uramutswe igihugu n'ay'abandi bakaba batanegera aho cabonetse nk'uko isoko ryacu mu Cibitoke ribandanya ribivuga
ubu niyo kagize ngo karaboneka ababitwa ko ari bene mu mugambwe nibo nyene bacabona bagasahagurana uvise ingendeshwa uri umunyagihugu mutonya nturuha wegera ubu rero igitoro ubu cyageze aho twahora tugura ilitiro ibihumbi bine ubu ngubu igisawuza ilitiro n'inusu kigeze ku bihumbi mirongo ibiri
intara ya Cibitoke ikaba irimwo amasitasiyo cumi ari mu makomine atanu komine Buganda imwe Bukinanyana imwe Mabayi imwe Mugina imwe Rugombo abiri hamwe na zine ziri mu Cibitoke ku mugwa mukuru zose rero kuva ku munsi wa gatandatu zikaba atagitoro zifise yaba ico mu bwoko bwa essence canke bwa mazutu